Kia ora koutou, Matua and Michael here again. We've got a really special guest with us today who works in our kura too, Matua Jordan.
Kia ora whānau, anei te kōrero o Tangaroa.
Okay, so we're going to listen to Tangaroa's gift in Te Reo Māori.
I ngā rā o moa, tērā tētahi kāeo, kaore ona pāpapa. Ko tōna ingoa, ko pāua. Tino nui te moke moke me te pauri o tēnei pāua. Kore atu e kitea e ia he hoa mōna i roto i te moana nui. Iti noa ngā mea rite ki aia. Nō te mea, kaore o rātou whakarurutanga i ngā ika matekai. A he pōrori no ā rātou neke neke. Pōraruraru ana tā rātou kimi i a rātou anō i roto i ngā kāpiti maha me ngā wāhi huna i roto i ngā toka. Nō reira, ka kore meke a pāua i raro i ngā rimurimu, whakaro ai i ōna whakaro, mamai ana i te moke moke. Inā, tata, ka pōkare ngā wai. Ka hūtia tōna whakaruruhau. Ka pōkare karetia ngā kirikiri, ka ngau ōna whatu. Ka tangi ia me tōna puha puha kirikiri. Ka rongo ia i tētahi reo. Pāua, hiaha koe e tino pōurina. I te tioteo o ōna whatu, i te kirikiri kaore ia e ki te pai. Engari, mōhio tōnu ia nō wai taua reo. Au we, Tangaroa, tōna tangi. Tino kino taku moke moke, whakamene mene a tāmuri ki au i ōna kō tengo tengo kahurangi i rongo i tōna kiri māwhero i a hūringa ōna. Rere kau ana a pākaurua i runga rawa whiti ana i te wā poto noa. Tēnei tāwhiti e tarāwara ai au i te rā. Ka piko, ka piupiu, ngā rimurimu i te ia. Mirimiri ana i ngā toka me te kākahi ki ngā āhua tino a tāhua. Whakamenemene anō a kina mō ōna tā tara koikoi me ōna whakakai a tāhua i runga i tōna pāpapa. Tino nui ngā ngāngara whakamenemene ki ō rātou pāpapa a tāhua. A ka kata ki ōku mutu mā tōturu raparapa hoki. Tino wiriwiri tōku āhua, tino pōrore au. Kaore aku whakaruruhau, ka tangi ia. Ka whakaroa Tangaroa mō tētahi wā poto. Anei tētahi ngāngara piripono e āhei ana ki tētahi tino tohu mōna ake. Ka ki ia. Māku e tango mai ngā kahurangi hauangi katoa o tōku rohe. Māku e tono ki tōku tūngani kia tāne mō ētahi o ngā aruhau kākariki o te ngāhere. Mai i te ata kuau, he paku waireti. Mai i tōna o te rā, he māwhero. O te rā, kia pia ta tōnu pēnei me te papa tio me ngā tauira whakairo rite tōnu te āhua ki te pāpapa ngū rahirahi noa. Ka mahia e ia he kuti mō pāua, he kuti a tāhua. Mā kora kora ana ōna whatu i tōna ātāhua. O te rā, i tōna tino ātāhua, haere katoa mai ngā ngāngara o te moana ki te titiro i tēnei mea hou, e pia tata ana i Wainanui i a rātou. Ara, i tō rātou i mānene, rātou āhua harawini, ka wero wero, ka tuki tuki, ka rapi rapi, kia ngā horo rawa, kia maramara rāno te koti o pāua. Ka tahi anō rātou ka marara, ka māhue moke moke anō a pāua. Ki te ihoa a Tangaroa I tā rātou mahi, anō, ka tanguhia mai anō e ia, ngā hauangi kahurangi o te moana, ngā aruhau kākariki o te ngāhere, he wairete, he waireti no te atapuao, he māwhero no te rātoa. O te rā, kia pia ta tōnu pēnei me te papa tio, me ona tauira whakairo rahirahi noa me te ātāhua, anō te rite ki te pāpapa nui. I tēnei wāhanga, ka whakatakotoria e ia, he pāpanga ki runga, ia pāpanga rahirahi, ia pāpanga rereke ngā tai. Kua māro te koti a tāhua nei, kore rawa e tāia ētahi atu ngāngara te wāhi. Kātahi rātou ka tino harawene kē atu kia pāua. Ka kimihia ia kia pai ai tā rātou whakatoi me tā rātou whakaiti iaia. Kaore I ua tōna kitea, no te mea he piatata no tōna āhua. Tino kino tōna pauri I a rātou. Ka rongo anō a Tangaroa I tōna tangi. Tino arohau ki taku kuti a tāhua. Engari, tino kino taku whakaitea e ngā ngāngara I te kaha o tō rātou harawini. Ko taku wawata kia tau te rangi māre e kore e taia e au te huna, no te mea pai noiho taku kitea. Tino kino te riri o Tangaroa mō rātou e whakati nei I a pāua. Ka mauria mai e au ngā āhua rereketanga o ngā toka, kia rite tōno ai koe kia rātou. Kia koe ara, kia koe anake, ka hoatu e au ngā hauangi kahurangi o te moana, ngā aruhau kākariki o te ngāhere, he wairete no te atapuao, he māwhero no te rātoa. O te rā, kia pia ta tōmi pēnei me te papa tio. Ko tāu mahi mō ake tōnu atu, he tāpiri ia pāpanga rahirahi ki rongo ia pāpanga. I roto ia tauira whakairo, ia tai rereke anō ōna whakaūrunga. Koe nei rā a pāua I whiwhi ai I tōna pāpapa a tāhua. Āwhiti ana e ia tōna mōhiotanga mō tōna ātāhuatanga. Kia himo rāno ia, ka pai mai tōna anga ki rongo I te une. Ka kitia te whakapapanga ia pāpapa ki rongo ia pāpapa. Tino ātāhua. Piatata ana te tūhonohono o ngā tai katoa, he tino mahi rangatira.
Nō reira, ai te whānau, ko te tūmanako he tino pai tēnei kōrero ki a koutou, te kōrero a Tangaroa, he taonga te pāua mō tātou. Ai, ka kite anō.